because he has taken away my sins away. I'm happy, so happy today. Kila siku tunafaju, juu juu. Tukiwa na fever tunapaa, juu juu. Tunapaa juu.